Ko te rā Whitiroa Bosch, taku ingoa. Ko te pūrākau, taku kai. Ko te ruku ki tua I te mōhiotia. Ki tua I te kitea. E huke ai, ko te kurahuna.
Nā, he raukura o te kura kaupapa Māori, aho matua. He kai whakahaere kaupapa rangatahi mō Toimata, mō te aho tūrua. Ka mutu he kai waiata. Tēnā koe kara.
Tēnā koe mara. Pai te noho tahi ki a koe.
Ie, raui. Anā, kua roa koe e mahi anei tēnei mahi waiata. Hoi anō, he pakurere kētanga ki ngā waiata e whakaarohia e te iwi. Tēnā, kororo mai mō e nei mahi.
Tuatahi ake, nau mai ki tēnei kāinga, ki Matapauri, me mea tēnei te puna o tēnei reo waiata, I ahu mai aku waiata I konei, te taiao, I te moana, I taku māma, I taku karani māma, o tira I te kura, taku reo waiata he mea I ahu mai taku whakapapa, ko ia rā me ki te tuapapa, moku, atu I tērā, I tīmata hoki waku mahi waiata ki tētahi kuia I konei. I roto whāngarei nei, ko Joan, kenawai tōna ingoa, he kuia Pākeha, I ako I raro I ngā parirau o Sister Mary Leo. Nā Sister Mary Leo, ko ia te kaiako o Dame Kiri, te kanoana hoki, nā reira, he kāwai whakapapa ako waiata hoki kei reira I te mea... I hurirau ake, I au I te whare wānanga, ka haere hoki au I raro I ngā parirau a tō tātou manukura raka. Hoi anō hoki mai ana ki tēnei wā, I au e tamariki ana. Te wā tuatahi I rungo au I te reo waiata opera, I runga I te pauaka whakaata tonu ko Luciano Pavarotti.
Tērā tohunga. Tērā
tohunga pūki whāraneki. Hoi anō, I tino hiahia, I toko ake te hiahia ki roto I au ki te waiata, I tēnei momo waiata. Nā runga I te, you know, he tū whai āhuatanga koreke kitea I roto I tō tāua ao, me ki, o te ao Māori, atu I a Manukura Kiri. Me te mea anō hoki, I ira wā I tū au ki runga I ngā papa whakataetai kapahaka o ngā kura. He wāhi pai tērā ki te āta whakawhanake I te tamaiti ki te puta, whakaputa I ona pūmanawa ki te whakaari ki te ao. Atu I te ao kapahaka ko te manu kōrero anō tērā I āta whakangungu I ā ki te tūmetaku. Hera I te mea tū takitahi ana, engari tērā tū, ki te whai kōrero.
Ki te whakaputa I o whakaaro, I o kare aoro tō reo.
Me te āta raweke pea I te ngāo o te hunga mātakitaki. Ko ia tāku, mō tēnei mea te tū me te waiata, waiata opera niki, ki te he mea raweke I tēnei mea te ngāo, I tēnei mea te ngākau o te hunga mātakitaki, o te hunga whakarongo, ko tō ngākau ki tō rātau ngākau, ko tō wairua ki tō rātau wairua, ko tō reo anō hoki ki tō rātau reo, mā te whakaputa I tēnei mea, he Māori hoki tā te reo, tō te reo. O tira, ko te waiata, ko ngā rautaki waiata o tēnei mea te opera, ko koe tonu tō pūkaha whakaputa oro, e hara I te mea ka waiata tonu koe ki roto I tētahi microphone, engari ko koe tonu taua...
Taua, koe te hopure o te mihini papāho.
Ai, ki tētahi whare tapere nunui nei, nā reira he... Hara I te mea, aukatiana tēnei hangarau I tō reo, I tō ngākau, I tō tinana, ki te ngākau, ki te reo, a te hunga whakarongo.
Hangai ana tō...
Hangai pūana.
Tō waiata ki arate.
Ai, nā reira, tērā kawiti whānei te kaumātua I hiahia mai tērā wā ki te tū hei kaiwaiata opera, me taku titiro atu ki ngēnei hunga I runga I te pahoka a te waiata ana. Nā reira, ka toko ake te pātai ki roto I au ki te harikitaku māma me te mea... Hihia ako waiata pēnei anau. Nā reira...
Nā te krauara Pavarotti.
Ai, tērā, te ao kapahaka, te ngā waiata i waiata tia ki au i au e pēpi ana, e tamariki ana, e taku tupuna, taku krani māma, taku māma no hoki, tātou katoa pērā ana, arai te mea, he, mea tauhau tērā ki te iwi Māori. Yeah. Engari, ai, koia, moko aki nere, hara ki taku māma me te mea, oh, māma hea nei te ako, me pēa te waiata pēne, nā reira, ka haere aki ia ki ka, ka rapu ia i tētahi kaiako waiata i kunei whangarei nei, iau i te kura, yeah. Haere te kura o te rawhiti roa i kunei roto whangarei nei. Nā re, ka haere atau ki te kuia nei me ngā kaumaha ki wairua whakaawe awe i ana ākonga katoa. Nā reira i whakato ki roto iau tērā aroha. Ara, tonu pono mo te waiata opera, engari ko ngā paki waitara, ko ngā ahuatanga whakaari, tēnei mea te kupu kōrero, ko ia tērā te ngako me ki o te waiata, he ātataki i tēnei mea te paki waitara i te kupu kōrero.
Nā, i atu i Manukura Kiri, he kaiwaiata opera Māori anō i kite e koe i whakaawe awe i a koe o ko ia ko wera atu o te ao whānui rani?
Ko inia te wiata tētahi o ngā tino kaiwaiata tawhito Māori nei i tū ki era ātāmira o te ao o tira ki roto tonu i a Rānana ki Covent Garden. Hoki mahara ake anau ki ngā koroa Kiri mo te, i noho tahi a kia inia i te whare New Zealand House, ki te whakairo, o ko inia e whakairo ana i taua pau whakairo. Ai, nā rea, ka noho tahi raua. Me taku hoki whakaro ake ki aia, especially i te waka haere ake au ki Rānana noho ai ko au, me taku ko tahi, nā reira, ko ia, ko Manukura Kiri, mea tātou kuia kaumātua. Mm. Ei, taku nēni, rāwe ki aia ngā waiata, ngā nursery rhymes, wera ahuatanga katoa. Me te, hoi nāno, atu i wera ko ngā kai waiata, pera kia hidden in Melbourne, hoki maharau i au e tupu ake ana i te i te motoka e haere ana, hautu ana ki hea ki hea me te whāne me taku māma, ko tana tape deck tērā e pura i ana no i wera, yeah, i wera waiata, whirimako, he reka te oro o te reo Māori e puta mai ana i roto i tērā taira waiata, kia nei.
Mm. Ka mutu he ahurea waiata tō tātou, ne? Mm. Tō te iwi Māori.
E ahu mai ana i te tai au. Ai. Te tī ororo o ngā manu, te ngunguru o ngā tai, e haruru maina ki te ākau, mwene ahuatanga katoa. Ka rongo i roto i te piki me te heke o tēnei mea te reo. Haunga rā tātou te reo, tātou te iwi Māori, mena haere koe ki tua whenua, whenua kē, ko te tai ao, e āta kōrero ana i te āhuatanga o te taua reo, o te oro o taua reo, o taua iwi. Tērā te mea ātāhua tēnei mea te reo.
Ara anō ngā ara waiata, ngā momo waiata, ngā momo pūro rereke, engari heaha koe i whakawhaiti ki tēnei ao o te opera, āta whakangungu ai.
Ko taua kui ara, Joan.
Ko Joan.
Ko taku aroha ki te iau e, whāpewa ku tau ka, haere, ka tariau e taku nēni ki te mātakita ki te Phantom of the Opera i Aotea Centre i Tamaki Makaurau. O tira tērā tētahi wā i tino kitau i te rereke o tēnei āhuatanga tū. Arī te mea ko te opera tēnā, he musical tērā engari.
He whakaari. Yeah.
He whakaari, he āhuatanga rereke atu i te kapahaka i ngā waiata Māori. Tērā tētahi, te nuinga o te wā i haere, ngau haere ana, hō whakahōha i te hunga nohonoho ana i ngā taha. Engari, mō wetahi rua waiata pea au i noho pū me te āta whakarongo ki te Phantom nei e waiata ana me te hikoi haere ana I runga I te atamira me taku tino aropu ki tērā.
I mau koe,
I mau
I te
wairua,
te waiata, o te tangatara.
Ai, me taua āhuatanga o tēnei mea te whakaputa waiata opera he ko koe tonu te māngai whakaputa oro.
Ko koe te taonga pūoro.
Ko ia, ko ia.
Ko koe tonu.
Ko ia pū wera. Atu I te atāhua me te, te reka o ngā waiata huhua o taua ao o tira ngā reo rere ke ka whakamahia. Ko te reo Itariana tērā, ko te reo Tiamana tērā. Tenunga ngā tangata e pōhehe ana e he reo koretake tērā ki te rongo o ki te waiata. Engari, haramai te atāhua.
Te reo Tiamana I kōrero nei koe. He āhua tio tio ki te taringa mo te reo kōrero nei.
Koia. Ai. Ja du weißt das teure Seele, das ich fern von, you know, kei reira tonu, kei te arero, kei ngā niho, kei te ngutu, ka rongo i te ngākau o te rā reo.
Ka mutu mā te āta whakairo I te piki me te heke o te reo, e puta I nei kare oro.
E whaiwhai haere ana i te rangi o te reo. Te reo wiwi, ano hoki, Russian, yeah, wera mō reo, o ti rā he tangata aroha ahau ki tēnei mea te reo, I te whare wānanga I ātākoau I etahi āhuatanga o te linguistics, international phonetics, tēnei mea te kupu, tā tātou ao, tū atu I te... Hei tā te paipira, you know, I te tīmatanga ko te kupu, te atua tonu te kupu I te tīmatanga, hea tēnei mea te atua ko tēnei ao, ko ngā āhuatanga e kori ai, e ora ai, e tupu ai, ngā mea katoa. Nā reira, mā te kupu, I roto I te hinengaro I te ngākau tangata, e whakairo I tōna ao.
Ai.
Nā reira...
Ka mutu e whakamārama hoki I tōna ao. Ki te hihia I te whakamārama I tētahi āhuatanga, tētahi kōrero, tētahi karearoto, ka kōrero.
Ka whakamahi te kupu, te whakairo I wera āhuatanga. Nā reira, taua mana o te kupu, taua mana o te kōrero, ka apiti atu ko te reo waiata ki tērā.
Ka hiki nea ki taumatake. Nā, kōrero mai mo tēnei kuia, mo Jane. Kōrero mai.
Tahi noa te kupu mōna ko te kia aine, ko te he ngākau maha ki aroha ki te tangata he nui tonu ngā waka āta whakanoho au me te āta whakatikatika I tōku reo Engarihi. Tōku reo Pākeha, I did it. Wera āhuatanga katoa, hakoa kei roto I te reo Pākeha, he koia tērā tōna tino I roto I te ao e noho nei ia, I noho nei ia. He whakatairanga I te hunga rangatahi, he whakatairanga I te hunga tamariki, he whakatairanga I te tangata e ngākau nui ana ki tēnei mea te waiata. Ai, ia wā, ko tono whakatau ki nui, Waiatatia I te kupu, tērā ko te sing the poetry. Haunga rā te waiata mo te waiata te take, engari ko tō manawato, ko tō ngākau, ki te ngākau o te hunga whakarongo te mea nui. Ko ngā kōrero e putāna I ākoe, tērā I te wā ka waiata ia, ka tino kite au, he mea whakaawe awe I au, kite I aia, e whakatairanga ana I tōna aroha ki roto tonu I tōna reo waiata, te tī tonu ki roto I ana ākunga. I ainei, ko mātou tērā, ko puta ki te ao, ngā wana ākunga katoa.
Wana ākunga. E ko koutou hoki, tau atu e ki tētahi o papamahi, ko koutou ngā ākunga e whakākua nei I ngā reanga I raru I hui a koutou.
Ko ia. O tērā, koe tērā ko tāna mea, nui, kia aia, ko te tuku, hakoa ko wai koe, Me tū koe ki te waiata te whakaputa I tō mana āhua ake, tō āhua reka. Nā reira, ai, atu I tērā, ko tāna tū paupau, ia wā, ko tāna hoa rangatira, ko Rick tana ingoa, e rua, rua puanu ngā, ngā tāne o tēnei ao, oh, atu I ākoe, my bro. He tū tauira na kia kaumātua nei, ko taku Kranipapa,
te tūka,
tūka me Rick. You know, hara mai hoki te gentleman o ngā hunga nei. Mm. Ai, nā reira, I roto I āia ki te nei au, te tū a te tāne ki te tautoko I tana wahine. Te tū o te pāpā ki te hāpā I tana whānau me wana tamariki. Nā reira, ai, ko Joan tira. O tira, hei tāku I nāini nei, I koia te teihonga akunga Sister Mary Leo I Tāmaki. Tērā kuia he nun. Nā reira, you know, he taniwha I roto I te krāhe, hei tā ngā kōrero, ko Kiri Tera, ko Manukura Kiri Tera, ko Manukura Malvina Major, anō, te tahe o ngā tino o te ao opera o tātou Aotearoa nei. Kato o rātou, he akonga
nā
te kuia nei. nā reira, ko taua kāwai tonu e heke nei, e heke nei. E meana ngā kōrero ko te Italian school o tēnei mea te waiata tō rātou tino. Ki te ana I etahi atu kura waiata e puta ana I te ao whānui. Engari ko taua kura I tari ana te tino.
Nei, hoki mai koe, tahi e ka kite I a koe, ka kapo anga, ka patu I a koe. A tō ia mai ki te kaupapa o te aho tūrua, o toi mata.
Tūits!
Ana, kua heha o
Whēako. Me tō
kia aroha mai e ka. Heha ngā tino Whēako, heha ngā tino mea I whakaoho I a koe, I whakareka I a koe, I tō hoki ngā mai, kuhu pū mai ki tō taua ao Māori, ki te mahitahi ki wā taua rangatahi.
Mai taku tamarikitanga ko ngā āhuatanga o te whakawhanake I ākoe anō, te whakawhanake I ohoa, I tō whānau, I tō katoa, tētahi o ngā mea nui. Mā te mahitahi ki a tātou rangatahi e tū tauira ai koe, e tauira hoki ai koe i ngā whanonga, i ngā mea kataia, e rātou. O tira, tātou tāne nei, he turuturu noiho tātou ngā tāne e tū ana I roto i wera wāhi, e mahitahi ana ki ngā rangatahi, te nuinga o ngā tamariki, he mea poipoi, he mea akiaki, e a tātou whaia.
Kamutu, me tino mihi ki ngā whaia, ki ngā wāhi nei, aha ko kaupapa reo, kaupapa haura, kaupapa hapuri, kaupapa whānau, ko rātou e pupuru ana i te Māori o te ao Māori, ei?
O tira, ko hau, māu ko taku tuahine I whakatupu e taku māma, you know? Me hira wātua I ki waku whāia, ngā whāia katoa tōku ao, taku māma, taku krani māma, waku kaiako waiata katoa he wahine, I mahitahi au kia Dr. Cindy Kiro mo tētahi wai, the Office of the Children's Commission, I au e tamariki ana. Te nuinga o ngā Whēako o taku ao, he mea, e tū paupau mai ana ngā whāia, te ira wahine. Nā reira, ai, tautoko marika au I wera whakaaro. Nā reira, me mahi nui tātou, tāne mā, ki te whakakiki I wera tūranga tauira mō ngā reanga e haere ake nei. Ahau, ai, rau e kia e te jam tahi ki a tātou rangatahi, moho puanau ko tāua tērā. Rau e hoki kia e te mahitahi ki tēnei reanga o tāua. Ko koe tonu tērā te pauhere o tō tātou kaupapa o te aho tūrua, I tōtō mai I au, I ngā tini tuākana horapa katoa I te motu whānui. Hei aha, hei whakawhanake hoki I a tātou. He whakangungu hoki a tātou, he tū honohono I a tātou, e noho, e hari te mea marara ana, engari, kei roto he tū ahangata, kei roto I tēnā ao, tēnā ao, tēnei ao te opera waiata, tērā o te pāpāho, te mea. Nā reira, ai, ka rua, ko te kaupapa tonu, ki hono kia mohio te ko, nā tonu te kaupapa nei e mara, ai arai te mea me, you know, hono rā ko te karua, ko te kaupapa o tēnei o te tūhono i a tātou, te whakawhenua i a tātou, ki roto tonu anō i tō tātou tai ao. Ngā tau e tū mai nei e mara ko hinga katoa tātou te ira tangata ki te kore tātou e huri, e panoni i ngā āhuatanga, e noho nei tātou i runga i te mata o te whenua. Nā reira, ki te tāpiri i wera e rua, tua tahi te tūhei tauira pai, mō a tātou rangatahi, mō te iwi whānui, tua rua he tūhono ki tai ao. Mā reira, e tino kitai te hua, te oranga mō tātou āhaere ake nei. Ko ki te i roto i ngā marama tata nei, ko pahure, te hinganga o ngā āhuatanga aro mai, o tātou, you know, mai te COVID, ka tino kite i te mea mō a tātou kai, tuatahi ake, ngā āhuatanga tūhonohono tētahi whānau ki tētahi atu whānau, karua, me ngā āhuatanga o te noho āwhare. Kia au nei ai, he maha ngā, kei tō tātou tai ao te oranga mō tātou, e whakatauira nei. Pērā hoki wā tātou mātua tūpuna.
Anā, koeira hoki te poenga o te kaupapa nei, ko te toro atu ki ngā mātauranga ngā mātua tūpuna nei, me te whakatina nei i roto i o tātou hapori, i roto i o tātou whānau, kura mai, kura tuarua kohanga reo, marae nei. He hao tino whāinga i nai nei, arā ngā āhuatanga i tō mai a koe, o i pū mai mou, engari, āhaere ake nei, i roto i te kaupapa, he hao tino whāinga.
Kua kite au, e tino hihia ana te iwi ki te mōhio, ki te hoki atu, ki te whakatupu kai. Engari, hara i te mea, me whakatupu kai pēnei, e whakatupu nei tātou i huri noa i te ao. You know, ngā āhuatanga o te permaculture, regenerative agriculture, te whakatupu ngahere kai. E hara i te mea ko te kai, te tino, you know, te tino hua, ko te hua, ki te whakatō pēnei tātou, te whakatō ngahere, he rautaki whakaora whenua. He rautaku whanga
i te whakaora kiri paru, i te one
o papatuanuku. Ai. Ka arua ko te tuku hā ora ki te ao, ki te rangi, te tahi atu hua o tērā. Me te mene, hore kau ke tātou e whakatupu kai ana i nei rā. E noho pauaka ana, e traiwa pauaka ana, e mahi pauaka ana, e titiro pauaka ana. Nā reira me ko te whāinga matu o te kaupapa kia puta atu tātou i ngā pauaka e noho nei tātou ki te tūhono anō ki tai ao, te rongo anō i te reka o tāwhiri mātea, papatū anuku, tāne mahuta, tangaroa, te whakahokihoki mai te tapu, aua tapu o tai ao, kia mahara tonu tātou ko tātou ngā teina. Ko tātou ngā teina o te ao nei.
E noho tuākana. Ko tātou te ao keiraro.
Ko ia. Kua te wete i te Pākehatanga o roto i a tātou. Arei te mea he mea ana ko te iwi Pākeha, engari he whakaaro Pākeha. O tira ka kite koe ngā iwi taketake huri noa i te ao, he noho whenua te mahi. Tira tūhono ki te whenua, te noho whakaiti ki runga i te mata o te whenua. Kia iti te tapu ai me ki, kia nui te tapuringa, whatever.
Te koha.
Ki te ao, te whakahoki. Ai.
Ko nui wa tāua kōrero, tēnei mea te waiata, mo te aho tūroa, mo te kai rangatira. Tēnā, he paku waiata hi whakakapi wa tāua kōrero e?
Tētahi waiata ka waiata tia ki taku pēpi, enei wā, i ae haerana ki te moe. He waiata tōna ingoa ko o Delmio Mato Ben, atahuanga kupu. Pirena.
O del mio amato ben, perduto incanto, lungi dagli occhi miei, chimera gloria e vanto. Or per le
sempre la cerco e chiamo con pieno il cor di speranze, mas cerco in van, chiamo in van, e il pianger me si caro che di pianto sol nutro il cor.
Ara mai te tahi anga. E mihi ana ki a koe hoa. Tēnā koe mau I whai wāhi mai ki te kaupapo ki tuanei. Mau I whakapua ki I o whēako, I o karearoto, I tō reo waiata. Tēnei e mihi ana ki a
koe. Kia ora, my brain.